bonse fi baishi bacha wa mama kenie kan shi bonse fi baishi bacha wa mama kenie je kutipa kumpaya chali kwesha pepe shuko denu ne finasumi na chali mupamba makenie bakula shimika ne twenda muka makeni wandi nangu kutinya banenu benga mpaya bakeni david nomba ne nkokoshila papa we mujemu ikwa ingama yesu ile landwa pe kubantu bonse ye bakeni mwapitwa la pamwela Can she want safety by Shibacha, one mama can hear? Here could keep up on fire, Charlie, where she had the best you could know. Nepinasumin, the Charlie Mukamba, can hear? Bakula Shimika, ever tender Mukama, can you want it? Nangu put in Yavanenu, then come fire, but can it leave? No man and Kokoshila, papa, when Mutem we qua. In Kamayesu, Eile, land what they want to say. Bakeni mwapitwa la pamwela Yee mayo yee Chansoni sana bakeni Yee mayo yee Namite mwafye bakeni Yee bakeni wandi Chansoni sana bakeni Yee mayo yee Mwaya sana bakeni nalo Thank you. kala pamwena e Kenie mafilika pamwena e mafitwala pamwena e o Kenie mafilika pamwena e mafitwala pamwena e Kenie mafitwala pamwena e mafitwala pamwena e o Kenie mafitwala pamwena e. Mwela e, kenye, mwapibika pa mwela e.